this is Siona Shah. Siona likey. When you subscribe, you subscribe. Na bo adom aneso.
Lovely, ene Sikander, wamo rehazas, ena wamo egusa, wamo eye, a eye player, ebe baswa, Kulfi, ene Amira, ashe se sa play, no, na wamo emekishio se, script, no, story, no, senye, eye, here, ene ranja, SD, no, wamo emekishio se sa story, no, ebe kono, seno, miyo no, ankasa, no, ebe sene, ye, ye, e, konwa, no, na story, no, ebe bene, ye, ye, ewe, play, no, imo, no, not in real life in Suno, not just say lovely, and a second and Suno, Akawa Moho, Eddie Abum, now a divorce in Suno, Ebe Baswano, or more each a side divorce in more. Now would you say, near Kulfi, and Amira, eh, you know, or more Ebe Dinkunimo, a woman, and now Sam, Eddie, I plan your air plan and Suno, a idea Ebe feeling. Yabashe, senior, EBC Ako, L. A. Abdi, Emo. This year, dear Kulfi, and Amira, one of the director, Prekupu, Nelson, a dear Gunjan, I want on a DM. Gunjan, Ababa, be who say, I'd be air Kosoa, Kulfi, and Amira, so no, or more air up to something, our best of Shushimo, no Hununia Kulfi, and Amira, and so no air ye also, a dear Gunjan, everybody, how be who in Shaya. One more eye, senior, lovely, any air second, and so no, ever sign so Akawa Moho, Eddie Abomubimu, and na, ye better was some, or little singer Kulfi update, Emo. But more than a subscribe to channel, we, so subscribe, ye an updater. Ye de ebe bro biaranom, mi se tu mi aka, se ope se oche adom TV, e wufo no eso la yun, se wamo, e yi Kulfi, an a cage of duty, na se wonso no, fope se oche wufo no eso dia, nende fa wufo no, na shushe Google, a e wufo no eso no, na se ti et studio, se ho, e na ubenya e adom TV live, en so no na washe, programs ni nara Kulfi Cage of Beauty ni nyina so no obetu mi enya na wahwe ewo ehom na esa open ku papa now dia sra radio na radio no so no atoto so dia eh highness glow and I make am for the ama worm for highness awo 0558714447 na yenko ye little singa Kulfi update we eso ani a ebisi ho no yenko enko enko hwe. Say if first year our little singer Kulfi update we as well. Episode no first year our bra Kulfi ne Amira. A church play no more at the actress Sikander. Any lovely. Senior I was a Sikander or a ranja. Na lovely soon a year here. Na I was a do kunua. Omo at the ama lovely no. Sa do kunu echo echo kugu a year Sikander. So a year senior nimrats and a Sikander love story no as you know. Sa pepe pe and sooner and a air Kulfi and Amira. E pese play is the echo. A omo echo tre a year Sikander and a lovely rosa. I was a womo a playing in a ram. Neho and Amira can ye 3, 2, 1 action. Ya yeah, just say. Eh, what's a woman so no? Eddie Bibi Biara SSS, so, na no, and so, and a Sikander, ijina ho, ujina ho toli, na no, and a Kulfi, eka, chere Sikander, say, all nanti, I was so, one, a lovely, eba bishia, na lovely, so no, eba ye, umbra, na o, wavy, e, ni, dupata no, sape, pe, pe, ena, Sikander, so no, all nanti, eba, ninche, ne hom, ena, waton, jomo, ena, lovely, eka, say, Anei, we nye eye enjum fufru biara, eka we huana. Kulfi, eka nse ane, e hadi anie, eye madam lovely, eka no, e so right, come on. Yo, ena gunjan wa jen sete bi, e mkwade ino, wamo eye up to something nempo, sene ya Kulfi, ene Amira, ya embribi no, wamo eye atamfono, sene wamo isi aka wamo hon abomom, sene ya wamo isi, eye ya wamo niya mabino, e hadi ya uhuni isi a, Eya dia, sa girl since no, wamo eye up to something ya mpan so no, sene ya wamo ene eye headmistress no, this is eye eh, huwa no, ewa se eye agro no, ana wamo pile no, ne yue ye ekwa ekwa kwa ye te se Sikander, ene eye lovely so no, eye babe kan wamo hon, ede abu mo, ebi mo, na eno en so no en Amira, eye kasem, afe die, yanko na yanko nko teki eye second action no, neno, ena Sikander, any lovely, a call, womo, an anti a bang, womo home, and a woman, so no, at the cold looks, at the Emma, womo home, you know, and a Kulfi, and a Amira, a car woman, you mo, a catcher woman say, I was a womo, a fire terreno, you know, and a lovely, the dupatano, crano, a two corium, na dupatano, a baby goo, a Sikander, so, and a face, you know, ekokogu efom na Kulfi eka Sikander enimo ya okachira ne sem lovely du dupata no na eba no na e wasanka wono e Sikander ochi e dupata no na senia wisi ama ne gu fom no na dia dia wasai eya play no na ruler wo mo e de ema no no nya dia wo play se ruler no ache se wo bo anfa Sikander no ho anfa ncha no kra na wawunim e lovely eya amira any Kulfi enso na eka se wo mo e ka woni mu dia na 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 che se se woni ensa wo ka kire na no na e ba ne sa no Sikander any lovely mi enu nyina no omo e sha se se wo mo e ham e wo e ye play no mu e no e na Sikander e ka kire ne se okay mark no enim na ye be ba ha se no more argument and a lovely e bi sa se e den e na ye wrong adan ti e na o chente ye mo ade egu me so adan bibiara eya menfom so abribiara ana na Sikander e ka kire ne se enough for today ne nya de nso a ye ba bibiara ene bi mo na lovely e ka se ane amira ye Kulfi na no e na gunjan nso no wo ka kire ye Kulfi se wo ene amira mo fili bad sisi a mebo a Kulfi e ka se omo di abribiara no ye ntokonko a ena omo ekun na nya de nso a wodo e wo mntemu de biara da e ho e na gunjan e ka se a na che se we e na wo pe ana se wo mo e be kom ho abumu se odo e ba mo mntemu na wo mo enku ana Kulfi die nya wo kan ne se me pa kire se e wo play no emu ya wo mpe se e gunjan nso no e be dwe e bibi fofro bi mo na wo na agunjan e ka che ne se ebe find it out ni amu mienu nso no play kura mu play aw ahase ye e na ofri ha wako yem ne no enso no enam e Kulfi e wani dynamo ho e na amira nso o wani dynamo ho e na walkie talkie no wo mu ekura no omo ade walkie talkie no ade efra wo mu hum ya na o mienu nyina nso no e kasa edi enkomo e plan wo mu next move sana Kulfi edi nkomo ni nyina nso no na ache se e ade e gunja na nso no e ba dan ni mu ho na ohuni se Kulfi e na ode no ho esie eyem table no e ho e ho a e kamia e se o ye secret call no e ho e na gunja e bi sa Kulfi se ade e e na oye wo table no ase no na e hwan e na one no e kasa no na face no ewo e amira fie nso no na amira adawo ya na odi ntoma edi egu no ho wa na odi se ni order ntso na che se oni Kulfi e kasa secretly no no e na toni ba ya obi sa amira se amira why cry e na one no e kasa no na no nso no e na Kulfi die otwa e egu nja ne ntra waka kire ne se aye Johnny ana me hwehwe no anti ana me hwehwe table yi hasie no na waka se yue je no ana odi America odwane ya on pese gunjan ade any questions biara ade beta ata ne bi mo e ho ana gunjan hu ni se da bi se an kwada yi no ade wo mo ade bibi ade esie ana nti no wo be bibi biara no find out ni e wo mo ade esie na ho ana Amira e ka se ah Kulfi die ade a a good for nothing na I was same me so no me direct role play no and you know eh ade a me rehearse eh dialogues no ya no anka sa no e ba be sua dialogue no madam ade ema wo mo no se ne ne ma esi e kono de ho enso no na toni e ka che no se chill na ko na kokokoda ya ni ntia na woni Kulfi edi nkomo nso no nya dia wono nso no oka ede e kire eye tonim ne ho e na Amira wa try se obefre eye Kulfi biebo na wo mo ehye eye wo mo nkobodie no ase biemo e na Amira e ka kire eye Kulfi se ade a pressure bebre pa e na e wo yen hu na ade a wo mo die nya de kura wo mo etimi e act kura na wo mo e fine no difficult so mmienu no wo mo e be acting e di album na sesie no e kwa men so kra e na ye be fa so am ye ma wo mo ato odom for real e Kulfi e ka sem sesane te dia na dia ye ngai wo mo na wo mmienu no wo mo enko enye we hazard so no na we e be ye juma the her and Sikander and Lovely omo acquire for counseling senior air lawyer you know akachire wo mo ese so mo ebi hia e counseling section na ndie awo se wo mo eko ansa na wo mo e decide se sa divorce no embra so ana se e ma no emba so am ne ho enso no na wo mo eko counselor no e chain no ya che se wono ne di odidi na wo mo eko ne chain na counselor e ka chire wo mo sem mo mi no no mo aha se yi na afi no mo whisper na I was saying, mo kai sem emra mudi kai ehia ye no eno ene nia I was saying, mo kai kai ene nia ekọ so e wo ntemu no emra mudi ebo mu no eno ene I was saying, mo dwen hu de ho enso ene lovely e ka say sorry counselor e ka say odie why ankonam na meme die me ni ha say men ka sa entremen ye ho ene Sikander Osha se se osri sri na eno enso no ana Sikander any lovely omo e try se omo ebe igino wo mo ho eho ana obiara e twi ni phone na waye no ti se ni a waye busy e wo ni phone na so no ya che se counselor no enso no abese create environment na ma wo mi no e ma wo mo e kasa na enso no tenkro fu ni ni ti e che se wo mo enye wo mo adwin se wo mo ebe kasa kire wo mo ho kra eho na counselor obi sa wo mo se e de en na e wrong adin ti na wo mienu no wo mo en kasa na emom no obiara atwe ni phone na chesem e ho e na waye busy e wo ni phone no e so no e ho e na lovely e ka kire no se ye de e nya de ya have any such moment anase mpo no be fofro biara bi mo na ho e na Sikander e ka se ani ni e o ka no e no kre ye pa na wo ka sem Eya pa na washasi a one air lovely so no eya adwen na nyade nso eya divorce biara ebeba so enya ade divorce biara ebeba so dia na de de na Sikander nso no ope atre na aso divorce no a one any lovely so no na wo e parent den den no ba ne san enso no na Sikander nso do abese o cancel eya divorce no emo a little single Kulfi update oh at studio channel so na angel me biso a making kind dey ama wono subscribe to your channel we so subscribe ya na update ya dey ebe bro biara no we see to me account so abey channel we so a baba bebe she alum tv live written update telenovela when jomin so no say ukwa at studios.net when I won say bit me account we be for telenovela hono eh and I won san so no ebe kan wo na say ope eye nku papa pa product ebetimi ama wo na mano atoto so e dey ama wo say wo stretch marks o eye pimples so kwetwe bi o skin rashes sam na ya dia highness product and I make comfort e dey ama wo highness so moisturizer say be ma wo na mano atoto so na ha na ha na eno ane so be for highness o 0558714447 na ya dia bibi biara e fa wo honam ho de na eye highness glow and I make comfort ade amawo na yento aso e ya little single Kulfi update here so yen hwe sa divorce you know e beba so anase emba so na play no a amaira any Kulfi so na any abro de den den no aso e bitimi aka Sikander any lovely album na play no story no ewi ye no sen e na ebisi akọ 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 ye e be ko akọ akọ ye te say here any ranger story no a na na wi ye no e ye arohuo awo mi unu edi broken heart ewu ye hana se beba ababa ye te se Sikander nso no ene ni mraje nso no senya wa modo no esi enshasi ye no ewe ena counselor e kan se se si edie se eye momenti e ni wadia eba ni sen ena wamo ewo ye na 7 years a wamo edi ebu mwenye na no wamo e patre se sa 7 years ino na ni nyinara eya doll ana wamo enye enije biara ewo mu ana na wakache wamo se awasa wamo edi spices edi egu wamo relationship no emo na se wamo mye no no epe se wamo e save our reno dia nendiye awasa wamo mye no no edwin e embre papa noa wamo edi ebu omo no na in the next session no se wamo mye no eba diya ayati ya wase wamo eka achire no embere papa awom edi ebomo eni jembra awom edi ebomo awom entimi enka anchere ne said the whole 7 years ni nyina no ayaro ho nko ene awom edi ya chese da kumpempu no omeni anje ewo imo na eno ene amira nsono e bi say lovely say ayadia eye hia ene ranja embre no esono na enya den so na internet biara elho ene ntino eba ne sai ene awom do no esi ekɔ so ana yeba ne sɛ ana wɔmɔ bitumi ɛdɔ wɔm hom ne no ɛnso no ɛna Sikander ɛka kyerɛ Kulfi sɛm ɛyɛ Sikander ebisa Kulfi no ana Kulfi ebisa Sikander no na ɛyɛ Amira nso no ebisa ɛyɛ lovely Sikander ɛka kyerɛ Kulfi sɛm ɛsan sɛ wɔmɔ deɛ ɛba wɔm ntam no na ɛyɛ wɔdɔkan na ɛyɛ memories nso a ɛma wɔmɔ ɛsurvive yɛ no na Kulfi adwen sɛ ɛtumi ɛbisa no anam ɛba ne sɛn anaa sɛ wo ɛyɛ Mr. Sikander no wodɔ lovely a ɛade a wofe ne yie pa anaa na ɛno nso no ɛna ɔbisa no sasɛm wei na Amira nso ɛbisa ɛyɛ lovely sɛm ɛden kora ɛna wofe ɛfa ɛyɛ Mr. Sikander ɛho na ɛno ɛna lovely wakae wɔno ɛne Sikander wɔn wedding day no na ɛhɔ ɛna wɔka kyerɛ Amira sɛ Amira sambre deɛ ɛyɛde a ɛyɛ too late da na nso no Amira ɛka sɛ mam daabi mehyerɛ wɔ a ka kyerɛ meɛm ɛbaa ne sɛn ana ɛde an ɛna wofe ɛde ɛfa ɛyɛ da ho no na ɛno ɛnso no ɛna Kulfi ɔbisa Sikander pɛpɛɛpɛ sɛ ɛde an ɛna ɔfe ɛfa ɛyɛ madam lovely ɛho mbere bɛn ɛna wɔm edi ebo mu a still no ano ɔda so a ɛka kae a ɛno nti no sɛ ɔkae saa mbere no a ɛma no fe ɛyɛ madam lovely no ɛhɔ ɛna lovely ɛka kyerɛ Amira sɛ yɛn deɛ ɛnyɛ adeɛ a sisi a yɛbɔ mu bio mu na ɛyɛ adeɛ a mmerɛ bi anaa mmerɛ bebree ɛwɔ hɔ a mafe ɛfa no ho na me mpo no ɛnyɛ adeɛ a medwen ho koraa te sɛ saa stupid pranks yi na ɛyɛ adeɛ a ne rehearsals a wɔyɛ ɛwɔ anapatutuutu no ɛyɛ ɛnyane me paa na ɛno nso no ɛna Amira ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔrekyerɛkyerɛ ɔwɔ mbere koraa lovely ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔrekekakeka nneɛma bi a wafe ɛde afa ɛyɛ Mr. Sikander ɛho no na ɛno nso no ɛna Sikander ɛreka kyerɛ Kulfi sɛ ɔno no deɛ adeɛ a wafe ɛde afa lovely ho ɛyɛ shake it off sɛnea wɔsi ɛka ne shake it off no ɛno ɛyɛ adeɛ a kyɛ sɛ wafe ɛde afa ne ho paa na biribi kakra bi pɛ na kyɛ sɛ ɔse ɛyɛ Sikander shake it off ɛno ɛna Kulfi ɛka kyerɛ ne sɛ nneɛma wei deɛ ɛyɛ biribi bi o na nneɛma a wodɔ ɛfa ne ho nso lovely ɛka nsɛm wo Amira gyae nea wɔreyɛ no ɛno ɛna ɔka kyerɛ ne sɛ yɛn deɛ ɛyɛ adeɛ a yɛdɔ wo sɛ yɛnkasa yɛdɔba na Sikander nso no ɛna ɔka sɛ ɔka kyerɛ Kulfi sɛ Amira ɛna ɔka yɛn ɛbɛn yɛn ho na sɛ ɛnyɛ ade nso a ɛyɛ lovely biara ɛnni hɔ te a na nka ɛnyɛ ade nso a menya ɛyɛ me princess biara ɛwei ɛma Kulfi ɛhyɛ aseɛ sɛ ɔte ne nisuo yɛ a ɔresu ɔbere koraa ɔdwen Sikander ne nsɛm a ɔreka no ɛho deɛ ko Sikander deɛ nya wonim ara ne sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɔwɔba biara ɔwɔ baabi biara na Amira nso ne akwadaa baako a kyɛ sɛ wɔka ɔno ne ɛyɛ lovely ɛbɔ mu ɛno ɛna lovely ɛreka sɛ Amira yɛn deɛ ɛyɛ adeɛ a wo ne ɛyɛ wo wɔ na yɛhwɛ wo sɛnea wonyiiɛ no na yɛ kwan bebree na nso no ntɔkwa a yɛ kɔ nyinaa nso no na ɛyɛ wo wonigye nti a wɔhyɛreɛ ntia na wɔn maame ne papa deɛ wɔn bɛtumi ayɛ biribi biara sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn bɛhunu saa hyɛreɛ no wɔ wɔn anim ɛhɔ na Sikander nso ɛreka kyerɛ Kulfi sɛ mmerɛ na Amira wɔ sua no ɛyɛ a na yɛ kɔntɔkɔ paa wɔ nea nsɛm a Amira nso no ɛrebɛka sɛ ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔrekasa ɛno na lovely ɛka sɛ Amira wɔ deɛ mmerɛ a wɔbɛn mmeɛ no the first word a wɔka yɛ wɔ mmerɛ a wɔresua kasa no yɛ da Amira ɛka sɛ me deɛ mu mmienu na mepɛ aberɛ biara na lovely ɛka sɛ na me dɔba adeɛ a menim papaapa ɛhɔ nso no na Sikander ɔreka kyerɛ Kulfi sɛ Amira ɛbaa me deɛ a nyɛn deɛ Obra ma bre, a rewa wa mehuny nano, hada nin yinara e jira ekom, ewe hema kufi, pasasyese or tinusio, ya, ni eko swansonum, ni hadi o pese eye madam lovely ene sekanda, e ka ebu mum, isai amira hu inti, nani wamu ashudun sonon, esai eva woman chain ensubium, ensun eyana kufi, edia tu wano ankasane story no eho, eyana o kai kai, senia sekanda isi ene papa, nan suno, unti mi, en fre Mr. Sekanda, dano, na yon she, said sa divorce, eweba so anasimpo no, odoa, kufi ene amira ashishano, eno, ene ibidin kunimon. And next update, and I'm kind so Ebano, near ABC BL, ho NSA. Gunjan, and I who walkie talkie no, na Amira, and so no, and I, what the air new script, no, Emma Sikander. Na or the air script, no, be so no, echo, comma, air lovely, na ho, and a woman, ABC, say, na sassy near Abamuno, if for him fa and Eba, a baby she, my sign, say, story, and idea, and ya didn't so ah, one more animal say, sassy, and ya dear, a woman. Neno, ena gunjan, oni eye walkie talkie no eye kasa, na toni nsono e faye, on the other side, dia jese toni nsono, e kukuhunu amaira, ne walkie talkie dia no, ya umie nsono, omo e kasa, ye ewe esom, na ya next update, eba no, ebe jese niya, ABC ako ewe eho, na ba omo de na subscribe to ye channel we, se subscribe ya, the next update, neba un sansono, ebe timi aka, sabe sa oshe adom TV, ewe ufono ese live, ombro omo, hey, you Kulfi, Cage of Beauty, and our programs in Yenara. Nandi, your phone 1. Now I search at Studio, so Google. I was soon to be on Adom TV. Now I share our whole live. Na crying till I'm King Kai update you. Emma war. Menu, Yabisha. Our next. Let's all sing out Kulfi update. So, Makara.
जुड़िए कुल्फी के सुरीले सफर में कुल्फी कुमार बाजेवाला 19 मार्च से रात